Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyaho ni cya 44, umurongo waho ni uwa 18. Haragira hati, Yuda aramwegera, aramubwira ati, "Data buja ndakwinginze, njyewe umugaragu wawe, reka mvugire mu matwi yawe. Uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose."